Manya gange nze mirikisedde ekiwamala. Ndi musajja mulimi, ate ndi mukomazi. Anjagala mbatwale ku muti, tuyimbule, tukomage, oba tufumbe tukomage, tusobole tuggyamu oluyi kiyitibwa ng'olugoye.
Thank you.